bamwe ngo nubyiyemezi abandi ngo nubyirandure eka hariyo nabandi bavuga ko ari kwiyemera kwa cyane abandi nabo bakavuga ati yabuze ico yari gukora eka nabandi bavuga ko ari amafaranga ya musaranye cyane abandi sinzi ikintu babivuga abandi nabo ngo ni imyiyerekano abandi nabo ati si yabavyokwamye byogenze gutya mu buzima bwabo bwose bakama bari hejuru ntibaze bigere baca hasi ivyo bikaba ari bimwe mu majambo yagiye avugwa n'abantu bagiye batandukanye inyuma yaho bari babonye uyu musore yarahejeje kugira ubukwe bwiwe mariage agasha agenda nitinga tinga mwibarabara muri croteje akaba yaciye agenda nitinga tinga aha ni bamwe batashoboye kubisobanukirwa aho umwe umwe wese ababonye yavuga igiye yishakiye hari bamwe n'abandi bavuga ko ari uko bayasatse gutwenza abantu abandi nabo bati kuko si ugutwenza abantu ahubwo no kwiyanikira abandi nabo ngo sinzi ibyo yashatse guhamura naha rero naho tuvuga ati umwe umwe wese afise umunezero awugaragaza uko ashaka awugaragaza uko awubonye mariage ni ikintu cy'ingenzi mu Burundi muri famiye eka ahantu hose bitanga agateka cyane musanzwe muzi yuko iyo umuntu akoze arongoye atagize mariage ngo agende kuvyereka imana n'abantu ubwo bukwe bwiwe atagace ububa bufise ni byiza cyane rero kugira ubukwe ukagira agaciro ukereka n'abantu n'abantu bose yuko wagize mariage ufise agaciro aba n'abandi nabo bati none nimba yagize mariage akaba yagize ako gaciro vyari ngombwa yuko aca agenda yiyanikiye hejuru kwitingatinga kugira babone ko yiyemera mbega kwitingatinga ngo yagenewe kuyora ibipfu kuyora ibyondo ubu rero ubukwe bwabo babuhinduye ibyondo babe mu majambo make bose uko ari babiri babaye tuveni rero aya n'amajambo amwe yagiye apfugwa n'abantu batandukanye mu babonye ibirori by'uyu musore ariko jyewe mvuga ati nka kirambu muramutahura kuko ni mpambaye inzira bawurero mpambaye inzira rero Pascal niwe yashoboye kugira ubukwe akabwirira mu itingatinga ndamubyindamukeza ndamubwira ati umwe umwe wese umunezero awugaragaza uko ashatse uw'Imana da Frozen niwe bari bari kumwe mw'ubwo bukwe bwabo n'impambaye inzira rero yahambariye abantu aba yakoze ikintu abantu bigatuma bahambara atacu bahambarira ko atacu bishimikije bakaza kuvuga amajambo agiye atandukanye bamwe n'abandi ariko baravuga ati vreme ibirori bya mpambaye inzira byari biryoshye cyane ntiwari kuraba sababyeyi n'abandi bari bishimye eka bamwe bakavuga bati kumbure yo bayabuze igitoro yo buri gitoro gute yarose ikitingatinga mbega urose ayo gukota itingatinga wo burayo igitoro yitagisi yatagisi imwa igitoro ikidashika ni buni ubu rero ni mpambaye inzira rero yakoze ibintu biryoshye cyane aho nk'abari bavuye mu miryango ya ruguru bo batangaye bakagenda bibaza yuko ubukwe bw'ino Bujumbura ariko busanzwe bumeze aha yaraye nta na hamwe batamuvuze eka nta na hamwe batamuvuze abandi nabo bati yashatse kugira ajye ku mastati menshi benshi bamenye yuko yagize mariage ugiye kuraba nka kazitse nyinshi za Bujumbura ni bake batamuzi mu majambo make nuko batari batamuzi sura bahuye mu ibarabara bumumenye mu majambo make yarakoze ikintu cyo kwimenyekanisha abandi nabo ngo ni publicite yo bayashatse kugirira mariage yiwe kugira ngo bamenye yuko yakoze mariage eka no mu buzima busanzwe yaba yabikora nk'uko nyine aha rero bavuga ati nimureke umwobo mureke jaruzi ndababwira ati mureke kugira umutima mubi nk'igihere ubu nimba yagize mariage yiwe akayitegurira mu itingatinga nibyo yari yateguye ahubwo nawe rondera ibyo utegura nawe byiwawe nimba nawe ucurondera ibeni cyanke hoho nawe ugende ubikore nk'uko nyene n'uyu musore rero no uvuga ati aragakira ngeni babane rugume bubake rugume maze uri umubano wabo uzugende neza eka n'ubukwe bwagenze neza cyane turavye amakuru ivyo duhereza ubukwe biraboneka ko bwagenze neza cyane aba n'abandi baca bibaza bati mbega none umubano w'aba bantu uzobumeze gute aho nta gucura ubanza ku mubano w'aba bantu kuko ntituzi biri imbere kuko ibya kazoza bizimana kandi nta gucira umuntu urubanza rwa kazoza mu gihe utazi kazoza kiwe ukuntu kazoba kameze hari abantu bacira urubanza rwa kazoza umuntu batazi n'akahise kiwe rero umuntu bwa mbere utaramenya n'akahise kiwe numukira urubanza kwa Kazoza eka naho wowe ukazi gashobora kuba ari kabi numukira urubanza kwa Kazoza ko ruzoba ari rubinyene eka gashobora kuba ari keza naho ne numukira urubanza kwa Kazoza yuko Kazoza kazokwa mari keza nereka ndabashimire ndababwira ati mwarakoze cyane kugira ubukwe nk'ubu mugakora akantu gatuma abantu bose bishima bakabyoherwa buri muntu wese abonye Maria je yanya akavuga ati ibintu ni byiza cyane aha ni bamwe nabandi bataye umunwa bavuga yuko ababyeyi bamwe hagati y'umukobwa cyangwa umuhungu batari babyemeye yuko bogira mwitinga tinga kuko batinya ko bo hapa bagira agisida ariko ubwabo ngo bagacishaho bashaka ariko nuvuga ko gwa rurusaku kuko nta wabibonye nta wagiye kubirara reka rero tushime ndabagira tubwambere na mbere reka ndabaramutse kuko nari nanabyibagiye kubera iyi nkuru yari yishushe ndababwira ati ibintu biracasa neza cyane ku isanamu muri kumwe n'amayerikira ambu numwaka mushasha rero uyu musore ya arangije mu mpera z'umwaka ni mu mpera z'umwaka asigaye imitsi mikeyi tukarya bonane tukinjira muri bonane tukinjira mundi mwaka mushasha ndababwira ati ibintu ni byiza cyane mu uyu mwaka mushasha ndababwira ati ibintu bije kuzindi mpwembe aha rero nababwira yuko misi yose mu mpera z'umwaka hama hazi ibintu by'ubutwiko nk'akarore muhora mubona yuko nk'abaririmbyi nk'abereshi basohora indirimbo nyinshi uzo mu mpera z'umwaka kuko sinzi icyo bivako aha abasinde yate benshi ireresi nyinshi zisohoka mu mpera z'umwaka ni naho baronka ubushimwe bugiye butandukanye bivanye n'ibyo baba bakora rero birashika n'uyu mugabo rero yakoze mariage akaba yakoze aka gatwiko mu mpera z'umwaka kuko na none si mu mpera z'umwaka nyene ga mu mpera z'umwaka hakogwa byinshi rero uyu nawe ashobora kuba yabikoze mu mpera z'umwaka kugira ngo nawe aruwo arabe yuko baharuye abantu bagize crotege yaharuye abantu benshi cyane yojamo karatsinda ubu bace bavuga ati crotege yishimiwe cyane bapostinze cyane iza kuba iyi y'uyu muntu wiyitinga tinga reka rero ndababwira ati rero mu mpera z'umwaka tubona byinshi ndababwira ati ibintu ni byiza cyane ubu rero niwe twavuga yuko atahiye award ya protege nziza cyane ya postinzwe n'abantu benshi bavuze cyane yagiye no ku mamedia mu kirengo hari n'abastari bagira ubukwe ntibuvugwe reka ndabakengurukire rero ndababwira ati uyu musore ahubwo mumutegurire award yiwe muyimushire mumurabe mugire komite mukusanye buri muntu wese yajyohewe n'iryo ya crotege yitinga tinga avuga ati jewe ndafise ibihumbi icumi reka ndonde wundi afise ibihumbi icumi n'uwundi afise mirongo ibiri reka n'uwufise ijana yazane kugira ngo tumuronderere barondoro kugira ngo tumuhereze tumubwire ati wewe warakoze crotege nziza cyane aho kugenda uratumunwa ururimi uvuga ngo crotege y'uriya muntu ngo yarasarishije ngo yagiriye mwitinga tinga inga ngo yari yabuze wishi ngo yari yabuze na probogisi ibiki umengo nibindi bintu ahubwo yakoze ikintu kingenzi naho yari kugira mu nkorofani bamaze kuba bamuvutse aho vyari birangiye rero reka ndababwira ati ibintu biracasa neza cyane hari Mariel Kirambu ndababwira ati award y'uyu muntu yatwengeje abantu benshi cyane muri protege yiwe vraiment irakenewe kugira ngo ashimigwe reka rero ndababwira ati banda yimukanda subscribe ku bantu mutari bwayigire Mayeri Kirambu turi kumpera z'umwaka ndababwira ati muroranigwe mu byanyu no mubanyu mubeho muze mugire kuramba mu uyu mwaka mushasha dutanguye merci.